Omega mo, ezi bo mega mo lunaya, ya jiroba,